ye kubaramotsa nuko mwejeje kuvyumva mu ntango zano makuru ivyahuha ku basirikare b'abarundi bari muri Somalia amwe na bamwe mu bamaze kugaruka mu gihugu ngo vyahuhutse bivugwa nabo basirikare nyene ubwabo aho bamenyesha ko mu gihe badahembwa amafaranga yabo bakoreye ubu batemerewe no guhabwa ingurane ni banki isanzwe ihemberwamwo abo basirikare SECADEM. Iyo nkuru yinja mugongo ngo bakaba bayimenyeshejwe hirya y'ejo. Abo basirikare bafatiye kuvyo babona bariko bakoregwa n'ubutegetsi bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD ushaka kubica isha inzara n'imiryango yabo bavuga nabo nyene ko atari bo bazobona iyo ntwaro irabavuye ko inkuru twayiteguriwe na Ninete Nonce Mutoni.
Nkuko tumaze iminsi tubabwira, abo basirikare amaze kubona ko leta yari itakibanezwe nabo mu mabatayo ya 71, 70, 69 na 68 n'igice cy'ibatayo ya 67 bakiri mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia, hamwe nabo mu mabatayo ya 65 na 66 n'igice cy'ibatayo ya 67 bamaze kugera mu Burundi bavuye muri ubwo butumwa. Abo basirikare bavuga ku ruhande yo kutaronka umushahara bakoreye muri Somalia batacemerewe no guhabwa ideni n'ibanki basanzwe bahemberwamo kuva hirya y'ejo, bakabona ko bibabaje kubona bagiye kugwa mu bana. Umwe muri bo tumukurikire ijwi ryiwe twarihinduye ku mvo zo kumukingira.
Ibyahuha birahutse kuri twebwe abasirikare twavuye muri Somalia tuje n'ibatayo ya 65 hamwe n'ibatayo ya 66 n'igice kimwe cy'ibatayo ya 67 mu gihe kindi gice kindi cyacu kikiri muri Somalia, kuko abandi n'iyo batayo ya 67 baje bagabanijwe mu minsi iheze. Twaratakambira umukuru w'igihugu tuti yaba icyo gishoboka cyose mutwareze ayo mafaranga aho byo babigenze mutwishurize. Mu nyuma gatwebwe twashitse mu Burundi hahavuye hashirako abandi bagenzi bacu basanzwe bari muri Somalia abizwe n'ibatayo ya 67 nyene igice kimwe cyasigaye kuko ikindi cyaraje n'ibatayo ya 68 ibatayo ya 69 ya 71. Twese uko turi ibatayo ndwi twese twahuriza kuri kimwe yuko umukuru w'igihugu yokoresha ubuserukizi bwose afise n'ibyo bihugu bijaje kwegeranya uburyo ngo biduhe kuko turi mu bukene budasanzwe. Mbona nako data wanjye bari bikwise n'agashi baratugurana ariko kutumena amaso. None hirya y'ejo twagiye twumva ngo ntihagiye n'umwe asubira guhabwa ideni n'iyi banki SECADEM. Twese tugira tuti none gani kareba twishuza yuko baduheranye tutariko ideni ryoryo bakayiduha aha mu Burundi wacu. None ubu tugeze guheranirwa tugeze no kubura kakadeni bibaye byose. Iyo tugatwinjiye mu kwezi kw'12 uyu tubi turi mu bintu bya angre turi mu bintu by'indimo mugabo ubu byose bigaye bikirihagara. Twebwe nitubandanya dusaba umukuru w'igihugu n'ubu natwishurize ibyo bihugu byaje kuduhererwa ubundi ikigira kabi nibabandanye nasatugurana ntitubure byose. Ni ukuri kose umukuru w'igihugu nawe ni ikubita agashara abakigeye leta ndongoye biba biri ko bigenda gute cyangwa igihe ndi ko mbashyika izi nzego za gisirikare. Ega la kese ni yababaji. None ibatayo ndwito, yibure na negi. Atani dobaziraho, oya no kwikose. Yababaji. Akamara maze la kese. Tugwe mu bana. Ya kese ni yababaji.
Abo basirikare bakabandanya basaba ibimenyesha makuru ngo bibatabarize aho bigeze ngo se bazobona intwari hari irabavuye ko ngo nabo hakiriho bamwe mu Barundi bifuza kwiguma ihangamye ku ngoma.
Dutabarize dutabarize turambaye ibara manyanga manyanga mwaya ntudeni ya leta yacu niyaduhangesha akamara mazawe nakamara maza mvuga barihaye ibara ireta ntude muhinga nta nizona barayidukuye neza yenyine mesaje yarasohotse ugatangurane dutegeza kubagurana urabo hirya y'ejo twagiye tuvuga ngo ntimusubire kubagurana mesaje birashize turabaza tuti none kabisa kumva ko musangiye none haburi iki kari hari haboneka ibintu byamutugurana nuko tubahaye mesaje twajyanye agashavu kabisa twajyanye agashavu ashi ahantu kuri kose ashi ireta vema ashi tubibone yatuvuye ko kabisa. Nyuga bamwe bakwita bakana bakasara kibataza kwihagura.
Mwazere ni wiyumve kuri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'Abarundi. Uraze ngene tuyakeneye. Yaturonse n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Mwanditswe isaha ya 66 niwe twihaniza ati mwebwe mukundu mukama ni mwanji kibi turazi kukundu mukama mukama rero nakumurikire ujana burundi bwo mukama muneza mukajambere ukomeze rukundo hagati ya bene igihugu utahuka n'imbunzi icyabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimwo zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise
atugarukane abari mu buhungiro ati njabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimwo zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zisanzwe zifise mu gihe bigaragara neza ko ibintu biriko birayangara mu gihugu kandi myizo ncabwenge ziri nyuma y'igihugu bikaba bigaragara neza ko harimwo abafisi nyishu z'ibibazo bihanamiye uburundi kino gihe mbega umukuru w'igihugu yoba ashika kubitiza gatima mpembero kuri risengesho canke yoba yarifashe minenego mu gihe umukuru w'igihugu yokwiyibutsa irisengesho akarishira ku mutima ibyo akabikora yisunze inyungu z'abarundi bose atisunze inyungu z'umugambwe atisunze inyungu z'amoko atisunze inyungu z'intara igihugu cy'u Burundi coca cogorora mu kanya isasi hanze y'igihugu hari incabwenge nyinshi mbere usanga zivise imigambi myiza cyane yotuma abarundi batera imbere mu kanya gatoya umukuru w'igihugu rero afise uruhara rudasanzwe kugira ngo ibintu bigume canke byorohe byose ahanini byugariye kuri we kuko byose bikirira canke bipfira ku burongozi ubuzima tubayeho kino gihe ni ishusho y'uburongozi buriho kino gihe ariko mwibuke yuko ugwaruka ariko gwinshi cyane kandi rufise uruhara ntangere kugira ngo haboneke inyishu y'ibibazo bihanamiye igihugu
kuri icyo kibazo cy'abo basirikare bari muri Somalia hamwe na bamwe mu bagarutse mu gihugu badahembwa umwe mu banyagihugu yerekana ko ari ingaruka mbi z'ukwanka kwemera kare ko ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi umukuru w'igihugu ngo yarakinishije ubutunzi bw'igihugu abufata nk'itunga ry'umuryango wiwe abazi aho rigarukira nuko arirondera ngo kandi atariko biri aca aguma ahakana ko ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi mu gihe ibintu byariko biyangara ubu ngo ageze kuvyemera no kubivuga abonye ko ibintu byamuyangaranye
Farisito ndagishimiye arongoye Uburundi muri kino gihe mu bihe biheze agishikira ubutegetsi bagumye bamubwira yuko ibintu vy'ubutunzi vyifashe nabi cane nawe akaguma abihakana abihakana gushika hejo ubundi numvitiye yuko ahambarira bize vy'ubutunzi ngo ntibigeze bavuga ko igihugu kiriko kiratembagara mu vy'ubutunzi narumiwe numvise umukuru w'igihugu avuga gutyo kandi amaradiyo yarasemerera abanyagihugu barasemerera ku butunzi igihugu bwifashe nabi ibigega mpuzamakungu bigasemerera amakungu agasemerera ariko we akaguma yereka abarundi yuko ibintu bijanye n'ubutunzi byifashe neza burya rero yakinisha igihugu yakinisha ubutunzi bw'igihugu yibaza ngo ni nk'uko yoba ariko aratunganya ubutunzi bw'umuryango wiwe ababonaho bugera igihugu si uko kimeze rero kwibijanye n'ivy'ubutunzi vyamunaniye kubona uko abitunganya bikurikirana nk'uko yakoresheje ijambo ngo ntidushobora kumetereza ngo ibijanye n'ingene isoko ry'abavunja amafaranga mu Burundi ziko riragenda ko mu gihe ibanki nkuru y'igihugu n'amabanki y'ubuda ndaje atagira urunani kugira ngo ngwabome ngwabafise amabiro yo kuvunja amafaranga
abasirikare rero bakoreye amafaranga y'agaciro batariko bayahabwa ngo ni ingaruka mbi z'ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi uwo munyagihugu akaba avuga ko kubera abo basirikare bahembwa mu mafaranga y'agaciro leta ica iheza ikayikorako nk'uko ya Ameriko isaba amadeni amabanki y'ubudandaje abasirikare ngo aguma yumva bakoma induru batakambira intwaro ya Santete FTD yataye igihugu mu manga ngo bakwiye kuraba ico bokora kugira igihugu kironke indongozi zishira ibintu ku murongo ngo hagumye abategetsi bakomoka ku mugambwe Santete FTD mu minsi iri imbere ngo nta n'uzoba akironka ico ashobora kuvuga ngo kuko ibintu bizoba vyabaye nabican
mo bisanzwe nizo ngaruka haba kubanyagihugu ziriko ziraba haba kubasirikare aba basirikare baguma bakoma induru bagiye muri Somalia mu butumwa bwo kugarukana amahoro aba bamaze no kugaruka batariko bahembwa amafaranga yabo nuko amafaranga yabo bahembwa bayahembwa mu mafaranga y'agaciro amafaranga mva makongo amafaranga leta igaheza igaca iyikorako arico gituma abo basirikare batariko bahembwa amafaranga yabo kuko ibindi bihugu biriyo amafaranga bayaronka buri gihe ni kubera rero izo ngorane z'ubutunzi Burundi burimwo ubutunzi bwifashe nabi cyane leta igacigerageza kwikora kuri ayo mafaranga y'agaciro none hikabuza abayagenewe kuyahabwa rero abasirikare jewe sinumva ingene baguma bakoma induru ku ntwaro ya Senetetefted intwaro ya Senetetefted ibintu baje bashikira igihugu bibaza ko ari ibintu byo gukina ari imikino kanatsinda narumvise umwe muri bavuga yuko batari bigeze bitegurira gutwara izi ni ingaruka mbi rero z'abantu bashaka gushikira ubutegetsi batigeze biyumvira batigeze barondera bagira ubushakashatsi bw'ingene igihugu gitunganye baje rero gukinisha igihugu cacu none murabona aho kigeze rero abasirikare ntibabandanye batakambira abategetsi bataye igihugu mu manga mu bintu byose bibaza ko hari ico bazobamarira ahubwo abo basirikare ntibarara ico bokora kugira ngo ibintu bisubire ku murongo igihugu kironke indongozi zishobora kukirongora neza hama ibintu bisubire bifata umurongo kandi nibaguma bareka bakoma induru gusa abategetsi bakarekeza abo nyene bakabandanya bakora ivyabo n'ukuri n'ukuri ndabarahije mu minsi iza ibi byose mwikomeshe induru ntimuzamuconka n'ingene mukoma iyo nduru mwese muzokumirwa n'uwo mutegetsi afise ubwacumbisha kumwe uyu munsi ejo nawe nyine azotangira mu bandi hamwe abarundi batohaguruka ngo bikure ko aba bategetsi bashikanye igihugu aho gishitse ejo hoho bazosanga ari ibindi
umukuru w'igisagara ca Bujumbura General de Brigade de Police Jimmy Hatungimana yaraye asohoye itangazo ribuza abanyagihugu badandariza mu kibanza gikikije ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura hamwe n'abakorera urudandazwa mu mabarabara yo hagati muri ico gisagara gusubira gukora urudandazwa kuva ejo aho bukera muri iryo tangazo yateye ko umukono kuri uyu wa 2022 munyonyo 2023 uwo mutegetsi agira ati nduguruye twamugene biramenyeshejwe abantu bose bakorera urudandazwa mu kibanza gikikije ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura n'abakorera urudandazwa mu mabarabara yo hagati mu gisagara ca Bujumbura ko kubera imvo z'umutekano muri rusangi n'isuku rike gibonekeza muri ivyo bibanza ko ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura bufashe ingingo ko guhera ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 2024 munyonyo 2023 ko abo bahora bakorera ugo rudandazwa muri ivyo bibanza vyavuzwe aho hejuru ko batohirahira ngo babigarukemo umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igisagara ajejwe ibibazo vy'umutekano Mustaneri wa komine Mukaza ujejwe igipolisi mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'uwujejwe uruja n'uruza n'umutekano mu mabarabara basabwe gukurikiranira hafi ishigwa mu ngiro ry'iyi ngingo ndugaye twamugene abanyagihugu bamwe mu bamaze kumenya ibere muri iryo tangazo bavuga bati abarundi twarigorewe ubu igikenye conyene nico gikora abategetsi bakomoka ku mugambwe CNDD-FDD ntibigera bategura abanyagihugu imbere yo gufata ingengo birababaje kumva hatangajwe ingingo nk'iyo ngwe kurikizwe inyoma y'imisi ibiri gusa mu gihe nabo iraba nka bose batanga amakori n'amatagisi aja mu kigega ca leta emwe leta ya CNDD-FDD twe abarundi yaratuyobeye uko batwaza umukazo mu ishamba niko n'ubu bariko badutwara twebwe abanyagihugu ngira bibaza ko turi mu ishamba twese iyo ndwaro iraturuhije bikomeye reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate inyuma y'akaruhuko gato dushe tubandanya n'ayandi twabateguriye.
Haguruka barundi humuragi ugucatuvyaye muvyeyi wa twese abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara munda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabaterikinya turababona humuragi uguciza gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvyi n'abavyeyi humura Burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza komera Abarundi kandi mukomeze n'abandi mwimi imitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato vyaye komera Abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe hagarara rugabo Barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwa nkuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe icese gisomwe na inareza
ngo birababaje kubona abategetsi ba CNDD-FDD batigeze bakura icigwa mu bintu babayemwo bakiri mu ishamba ngo bakaba bariko baratabagaza igihugu nk'uko bariko barabikora ibyo bivugwa n'abavyeyi b'abana bo ku mashure yo hirya no hino mu gihugu birirwa barakoreshwa mu gutera kawa kandi igihe bari mu ishamba bategeka abanyagihugu ngo bazirandure bagiriza intwaro yari ihari kuba arizo yakuramwo amahera yo kugura inkoho zibarasa ibyo rero ngo iyo baba abandi ngo vyari bikwiye gutuma babona ko aho baciye n'abandi Barundi bohaca abandi Barundi bo bahanura CNDD-FDD kwemera impanuro imaze igihe ihabwa zo gushira hamwe Abarundi ngo nayo bundi ivyo bakora byose ni nko gutekera amazi mu rukangaga inkuru na Edi Kwizera.
Muri kino gihe abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD birigo ararimba iterambere eka no mu vyo barota gukora naho babikora nabi nabi bavuga neza y'igihugu n'iy'abanyagihugu na taratari ndoto zishingiye ku majambo ari mu vyatumye bafata ibigwanisho bakiheza ishamba bavuga ko bagiye kurondera neza y'igihugu n'iy'abanyagihugu ariko rero ikibabaje kese ayo majambo atabatandukaniye n'indoto nta kintu na kimwe abanyagihugu babona ciza coba gisitse co gifana n'intambara umugambwe wamazemwo imyaka cumi yose hatikira inganda ngaho umuntu agafatira kukarenganyo gakogwa n'abo bategetsi ubutungane bwa buzirengero ubukene bwokora amakara bugata igikenye n'ibindi bitari bike biranga intwaro z'agahotoro bikogwa n'abo bategetsi umugambwe CNDD-FDD muri kino gihe abavyeyi b'abana biga mu mashuri y'ijya no hino mu gihugu bakababazwa no kubona abana babo birirwa barakoreshwa mu gutera akawa mu gihe baba barungitse bazi ko barungitse mu vyigwa yamara bakirirwa barakoreshwa ibikorwa by'umuruho ataho biruriye no kwiga nk'uko tubibwirwa n'abo bavyeyi ngo ikiba baza gusumba n'ibindi byose ngo n'ukuri n'abo bategetsi bakomoka muri CNDD-FDD ngo igihe bari mu isamba bategeka abanyagihugu ngo baranure izo kawa bagize intware yari hari ya president Buyoya kubanya kawa arizo yakura mu mahera yo kugura ibigwanisho byo kubara ibyo rero ngo muri kino gihe bo bari ko barabikora gukutinya ko iyo nyifato bagize mu gutegeka abanyagihugu kurandura ko kawa ngo ari nayo nabandi barundi batrohava bagira ngo na cyane cyane ko hamaze kuboneka barundi nabo nyene bafata ibigwanisho bakihereza ishamba abavyeyi bakavuga ko bibabaje kubona umugambwe CNDD FDD utwigeze ukurikirwa mu bintu byose wabayemo kuva bakiri mu ishamba ngo kikaba ari nacyo gituma uri kuratabagaza igihugu nk'uko bariko barabikora abandi barundi bo bahanura umugambwe CNDD FDD kwemera impanuro maze igihuhabwa zo gushyira hamwe abarundi mu gutunganya ibiganiro byotuma bamwe n'abandi batanga intererano z'ingenzi ibibazo bimaze igihe mu Burundi bitorekwa inyushu ngo mugena aho bitogenda gutyo ngo nta kizobuza ko ibyo biriko baravuga ko bariko barakora byose bizohinduka nko gutekera amazi mu rukangaga ngo kuko abanyagihugu bazobibomora mu kanya isase bironderera uburenganzira bwabo
abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD bahamagarirwa guharanira ubutungane kugira baheshe iteka intware z'uwo mugambwe zaguye ku rugamba ivyo vyashikirijwe mu mpera z'indwi iheze n'ubujejwe igisata co kumenyesha amakuru mu mugambwe CNDD FDD aho yari yifadikanije n'abanywanyi b'uwo mugambwe bo mu ntara ya Rutana mu birori vyo gusozera ku rwego rw'intara nshasha ya Burunga indwi yahariwe intware ku rugamba abanyagihugu bumvise ivyavuzwe n'uwo mukenyerera rugamba bavuga ko iyo mvugo bamaze kuyimenyera kuko atabutungane buhari ku ntwaro y'uwo mugambwe intwaro yamariye abantu mu mabohero ikaba idasiba kugandagura abarundi idacaguye icari gikwiye ngo nuko abarundi bose boja hamwe bakomora iyo ntwaro imaze hafi imyaka 20 ibafukamye munda inkuru twateguriwe na Aline Muneze
ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze igenekerezo rya 18 munyonyo uyu mwaka w'2023 muri komine Giharo intara ya Rutana niho hasozegwa ku rwego rw'intara nshasha ya Burunga indwi yahariwe intwari ku rugamba Doriane Munezero ajejwe igisata cyo kumenyesha amakuru mu mugambwe CNDD FDD yari yitabye ibyo birori yahamagariye abanywanyi b'umugambwe akomokamwo guharanira ubutungane kugira baheshe iteka intwari kuwo mugambwe zaguye ku rugamba iryo ngo niryo hangiro ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hamwe n'umunyamabanga mukuru wo mugambwe Reverien Ndikuriyo umviriza uko byashikirijwe na Doriane Munezero ajejwe kumenyesha amakuru mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD
umukuru w'igihugu yatwibukije yuko naho rugamba rw'amatasi rwarangiye ko dushinzwe rugamba tuko tubahangana nabo yagize ati turi mu mahoro n'umutekano kugira ngo dushobore gutembera arabikanda bashisha amaraso hariho abamuganye ku rugamba kugira ngo no mushobore nimba ari kujyama amahoro kugira ngo tujya mukundana kugira ngo tujyame tuve dutekane kugira ngo dutete imbere y'igihugu cyacu yavuze ibintu bitatu duharanire ubutungane tugarukire ubutungane no kurwanya ubukene n'ubunebwe urugamba rwo kurwanya ubukene n'ubunebwe rurabandanya kandi ni rwacu niho tuzotera iteka abatwitangiye kugira ngo uyu munsi tube turi mu gihugu gitekane irindi jambo nabasangiza nijyanye mbitse ku munyamabanga mukuru w'umugambwe we yagize ati umuntu wese uyu munsi ariko akora nari gatumye intwari ku rugamba zihaguruka ni ukuvuga uburenganzira abandi uwiba amatungo y'iri gihugu utubahiriza ubuzima bwa zina muntu wese atubwira ko ariko akora mu nkovu abitanze kugira ngo umusore uhagaze ngaho amajambo abiri atugenge muri uyu mwaka tuzwe kubonana muri munyonyo twese twarahindutse uko twitwara turabiko bihesha iteka abatwitangiye
abanyagihugu bumvise ibyavuzwe n'uwo mukenyera rugamba bavuga ko iyo mvugo bamaze kuyimenyera kuko atabutungane buhari ku ntwaro y'uwo mugambwe intwaro yamariye abantu mu mabohero ikaba idasiba kugandagura abarundi idacaguye uyu n'umwe muri abo banyagihugu yaganiriye na radio Haguruka
abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD FDD imyaka yose kugira ibintu byo gusamaza abantu gukingiriza abarundi habutungane twindiriye ku ntara ya FDD mu gihe kuva bakija ku butegetsi amabohero yose yuzuye abatungwa abafatirwa ahantu hariya kacu bazira umushyikirangaje w'ubutungane mwarayimwumvise ko yabyemeje ko nawe yanatangazwa n'ingene amabohero yuzuye ibicigiri birenze by'abatungwa ariwe yategereza guhagararira ubutungane ariwe yategereza gushyira ibintu mu buryo mugabo akidoga imbere y'abandi ubwicanyi kuva bakija ku butegetsi bwagumye ari ubutavana ko ibidiga ahantu hariya abana abakuze abatama batamakazi bica buri muntu ntibatora
muri ubwo bwicanyi bukorerwa inzirakarengane uyu munyagihugu aragaragaza akababaro afise bitewe n'igandagurwa ry'umunyagihugu wo muri komine ya Matana intara ya Bururi kuwa 15 ndamukiza umwaka w'2020
Ngeriyano ni kuri iyo yishe Pascale n'inganza batagira kaburimbo Matana yamwishe ku mugaragaro abantu bose babona yatanze isoko y'uko uzomubona azomugandagura hanyuma akamuha miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi none intwaro ihamagarira ubwicanyi intwaro yiba abarundi ubukene buraturembeje nta muntu agira ngo icyo avuga iyo ntwaro uvuga ngo ni bwoko ki hanyuma ngo bahagararire ubutungane nibabanze bafungure aba bantu bose bafungiye ubusa inzirakarengane zivungiye mu buroko umuntu akamara imyaka 7-8 10 icyo gihe cyose ataraburana atazi icyo afungiwe atazi icyo agira
kubwo umunyagihugu rero icyari gikwiye ngo nuko abarundi bose boja hamwe bakomora iyo ntwaro imaze hafi imyaka 20 bapfukamye mu nda
abantu botwa dukwiye kujya hamwe abantu bose atakuraba umugambo yucanho yiya dukwiye kujya hamwe tukiganzura uyu mwasi yatuganje amaze imyaka 20 adukandamije urukiyo twikoreye rwatubihishije abarundi twikangure tujye hamwe dushinge ubwo hamwe intwaro n'ukuri sinigeze kure tuyisezerere turarushe turarambiwe
tubibutse ko indwi yahariwe intwari ku rugamba yari yuguruwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku munsi wa 4 igenekerezo rya 16 ku kwezi kwa Munyonyo ibikorwa nyezina bikaba byatangurijwe ku musenyi muri komine Mpanda intara ya Bubanza
abanyagihugu bo muri komine Buganda cyane cyane muri zone Ndava mu ntara ya Cibitoke barangwa n'imyidogo kuko ukwezi kose kurangiye batagira umuyagankuba bivanye n'uko ibiti by'insinga z'amatara byahenutse ariko muri rejidezo bakaba batigeze bafasha abo banyagihugu ngo basubire kuronka umuyagankuba abo banyagihugu bavuga ko bari mu buzima bubi kuko hejuru ikizime barimwo ubuzi bwose bwahora bubatunze bwahagaze bagasaba guhabwa uwo muyagankuba abandi banyagihugu bo bakabona ko hageze ko abarundi bomora intwaro ya FDD kuko ataco iriko irabamarira byinshi kuri mikro ya King Blaise Iranzi
abo banyagihugu bavuga ko bamaze ukwezi kose atamuyaga nkuba bafise ibyo bikaba byatumwe n'imvura nyinshi yarimo umuyaga iheruka kugwa muri yo ntara ya Cibitoke ibyatumye ibiti by'insinga z'amatara bishikana umuyaga nkuba muri komine Buganda bihenuka kuva ico gihe abo banyagihugu bararindiye ko rejidezo yobafasha kugira amatara asubire kuboneka ariko barahebura nkuko amakuru dufise avyemeza mu ndwi zibiri ziheze Mushikiranganji wa mbere Gervain Irakobuca batazia ndakugarika asanzwe anavuka muri yo ntara nyene ya Cibitoke yari yahishikiye abanyagihugu baramutura ico kibazo nawe acavaho ategetse abarongoye rejidezo kunyarutsa abo banyagihugu bagahabwa umuyaga nkuba mu minsi itatu gusa itarenga ariko nkuko abo banyagihugu babiyagiye radio haguruka abo bakozi ba rejidezo baciye bakora agace gato ko muri komine Buganda nayo igice kinini harimwo na zone Ndava yiyo komine kikaba kitagira umuyaga nkuba aho bigeze abo banyagihugu baratabaza bakavuga ko ubuzima bwose busa n'ubwahagaze kuko ibikorwa byose bahora bakora mu kwiyungunganya bakoresheje uwo muyaga nkuba byahagaze bagasaba guhabwa uwo muyaga nkuba vuba bwango kuko haba no mugushariza agatelefone ngendanwa bibabana ikibazo tutibagiye ubusuma buca bwibonekeza kubera ico kizime barimwo abandi banyagihugu twahaye mikro babona ko hari hageze ko abarundi bikangura bakomora intwaro ya FDD ngo kuko ataco iriko imarira umunyagihugu n'igihugu muri rusangi
mwakoze kubana nanje mu gukurikirana amakuru nariko ndabashikereza. Ayo no munsi ni hano arangireye. Nshimiye abatororokanije aya makuru bakongera bakafasha kuyabashikereza hamwe n'uwatumye amajwi ashobora kubashikira. Imana ibandanye kubazigama. Ndabike banuye na gahwane na ubutaha.